Lusaka, wacha apoe. Alipakisha muhula moja. Wacha ngoje huyu amalize muhula yake mbili, alafu akuje 2027, aombe kura na tutakutana na yeye wakati huo. Yes. Tutakutana na yeye wakati huo. Yes. Hatutaki mchezo Bungoma sasa. Hatutaki mchezo. If we were my, if I...